Turashimire komandanya kumviriza Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe gute nshuti bakunzi bacu, ikaze makuru kuri no mugoroba na makuru mugiye gushikirizwa na Diane Ninahazwe. Ndi muri studio ya gatanu. Ikigo Maison Shalom gikorera mu gisata cyo gufasha impfuvyi n'impunzi cemeza ko uburongozi bw'intara ya Cankuzo yo mu Burundi bwigaruriye amatongo n'amazu yacu ari muri iyo ntara.
Nizaga ibintu kw'isi bitarabaho. Ahigihugu ariko nyene abayobozi bategerezwa kuraba impfuvyi zabo, abagowe babo bafata n'utwo bari bafise bakatubaha.
Umupfasoni Marguerite Barankitse niwe yatanguje ikigo Maison Shalom. Muraza kumwumva muri ano makuru. Uburongozi bw'intara ya Cankuzo nabwo buvuga ko bukiri mu matohoza. Muri Sudani y'Epfo abarenga 10 barimo umukuru wa karere kitwa Pibor baraye bagandaguwe n'abataramenyekana. Ubushinwa na Australia vyateye intambwe ya mbere yo kunagura imigenderanire. Muri intambara ya Ukraine n'Uburusiya, Uburusiya bwemeza ko bwatesheje ibitero vya Ukraine mu ntara zitandukanye zabwo. Hidoni duyano makuru yose ni mukanya gatonya musangwa ikazi. Amakuru yacu tuyahere muri Sudani y'Epfo, aho abasore bataramenyekana ejo kuwa kabiri barashe bica abantu 15 ho mu karere ka Pibor kari mu burasirazuba bwa Sudani y'Epfo. Abishwe barimwe n'umuyobozi wako karere. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu ejo ni mukankosi.
Ibi byavuzwe n'umwe mu bayobozi bakuru ba Pibor ni mugiye kandi ubushyamirane bwiyongereye mu karere mbere y'itora riteganijwe mu gihugu mu mpera z'uyu mwaka. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters byavuze ko uko kurasa byabaye ubwo komiseri wa komine ya Boma mu karere ka Pibor yaratashye avuye gusura umudugudu. Ministri w'itangazamakuru mu karere ka Pibor avuga ko komiseri n'itsinda rye bari bavuye mu mudugudu wa Nyate ubwo abasore babavumbukiragaho. Yakomeje avuga ko abantu 15 bishwe harimo komiseri uwa murindaga n'abarabategetsi muri guverinoma. Abagabye igitero bikekwa ko ari insoresore zo mu muryango wa Anuak bo muri ako karere. No mu mwaka ushize bashinjwe ubwicanyi bwatwaye ubuzima bw'uwundi mu komiseri Ipibor hamwe n'umutegetsi warushinzwe umutekano. Abayobozi bo muri komine ya Pochara yiganjemo aba Anuak ntibabashije guhita baboneka ngo bagire icyo babivugaho.
Arakoze ejo ni mukankusi. Umushikiranganja jeje imigenderanire ya Amerika na yandi makungu Anthony Blinken yashitse muri Arabia Saudite agiye kuganira n'abategetsi b'ico gihugu ku mikenyero yotuma haboneka agahengwe mu ntara ya Gaza ni mu ntambara ya Hamas na Israel. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Anthony Blinken yakiwe n'umuganwa nyeningoma wa Arabia Saudite Mohammed bin Salman igiye yashika mu gisagara ca Jeddah. Yabanjirije muri Arabia Saudite mu rugendo rugira urwa gatandatu agize mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi kuva ingwano hagati ya Israel n'umugwi Hamas itanguye ku itariki 7 y'ukwezi kw'icumi. Bitegekanijwe ko ejo ku munsi wa kane Anthony Blinken aja mu gihugu cya Misiri gihana urubibe n'intare ya Gaza. Abategetsi ba Misiri baragize uruhara mu twigoro to guhuza Israel n'umugwi Hamas. Mu rugendo rwiwe muri Arabia Saudite na Misiri, Blinken azoganira ku twigoro two gushika ku masezerano yo guhagarika ingwano bidatevye kugira byihutishe umugambi wo kurekura bagizwe imbohe n'umugwi Hamas. Iyo nkuru yatangajwe ku munsi wa kabiri n'umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa Amerika Matthew Miller. Blinken azoganira kandi n'abategetsi ba Arabia Saudite na Misiri ku migambi yerekeye ikiringo c'inyuma intambara mu ntara ya Gaza. Ku munsi wa kabiri Blinken yaratangaje ko abanyagihugu bose baba mu ntara ya Gaza basinzikajwe bikomeye no kubura ibifungurwa muri iki gihe. Perezida wa Amerika Joe Biden ariko araremera umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu kugira inteko ziwe zigwanira ku butaka ntizikore ibitero mu karere ka Rafa.
Ijwi ry'Amerika turabandanya n'amakuru hirya n'ino kw'isi. Mu Burusiya hari umugore wo mu gisagara ca St Petersburg yaciriwe igipfungo c'imisi 8 azira kwandika ku rupapuro rw'itora amajambo agira ati oya ku ntambara ejo ni mukankusi.
Uyu mugore yanditse ayo magambo ubwo igihugu cyarimo gutora perezida. Yanditse ku rupapuro rw'itora yamagana intambara perezida Vladimir Putin yashoje kuri Ukraine. Iminsi 3 y'itora mu mpera z'icyumweru gishize yabayemo itora Putin yiyamamaje ko ntahanganye yamwongereye igihe ku buyobozi kuzageza byibura muri 2030. Urukiko rwo mu ntara ya Zelensky mu mujyi wa St. Petersburg ruvuga ko rwategetse ko Alexandra Shijacheva afungwa iminsi 8 kandi agatanga amande angana n'amafaranga y'amayero 440. Rwavuze ko ahamwe n'ibyaha birimo imyitwarire mibi no gutesha agaciro ingabo z'Uburusiya. Urukiko rwavuze ko Shijacheva yafashe urupapuro rw'itora akandikaho inyuma n'ikaramu itukura no war, bivuze oya ku ntambara, mbere yo kurushyira mu gasanduku k'itora. Rwakomeje rugira ruti, mu buryo nk'ubu Shijacheva yangije umutungo wa leta kandi asuzugura ingabo z'Uburusiya. Urwo rukiko rwavuze ko Shijacheva yakoze ibyo ku munsi wa nyuma mu minsi 3 y'itora, ubwo imitwe itavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burusiya yahamagariye imyigaragambyo yo kwamagana itora Putin yagombaga gutsinda nta kabuza.
Hejo ni tukivuga ku by'intambara y'Uburusiya na Ukraine. Uburusiya bwatangaje ko bwatesheje ibitero vya misile na drone Ukraine yari yateguye kugaba mu ntara zitandukanye yabwo. Fiden Yongabo yabiduteguriye.
Ubushikiranganji bujeje kwivuna abanse bw'Uburusiya kuri uyu wa gatatu bwatangaje ko bwatesheje ivyo bitero mu ntara zitari nke z'Uburusiya. Bwamenyesheje ko uburyo bwayo bwo kwivuna umwasi bwasambuye misile za Ukraine 13 na drone imwe mu karere k'ibice vya Belgorod, igisagara gihana urubibe na Ukraine. Bwavuze kandi ko bwasambuye izindi drone zine za Ukraine hejuru y'intara ya Saratov mu burengero bw'Uburusiya. Buramatari w'intara ya Saratov Roman Busargin yatangaje ko atabapfuye cyangwa ngo bakomereke muri ibyo bitero. Yavuze kandi ko atavyononywe n'ibisigarira vya drone vyaguye ku butaka. Ni mu gihe umutegetsi mukuru ajejwe imigenderanire w'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'Uburaya Joseph Borrell yashikirije icyumviro cerekeye gukoresha amafaranga avuye mu matungo y'Uburusiya yahagaritswe ku mugabane w'Uburaya mu ntumbero yo guha Ukraine ifashanyo za gisirikare. Yatangaje ko ayo mafaranga ashobora gushika hafi y'imiliyari zitatu y'amadolari ku mwaka.
Umushikiranganje ajeje imigenderanire y'Ubushinwa n'amakungu yabonanye na mugenzi we wo muri Australia. Umubonano wabo bategetsi babiri ufatwa nk'ikimenyetso cyo kunagura imigenderanire y'Ubushinwa na Australia. Ejo ni mukankusi.
Uruzinduko rwa Wang muri Australia ni urwa mbere rw'umuyobozi wo ku rwego rwo hejuru w'Ubushinwa kuva mu mwaka wa 2017. Nyuma y'inama bagiranye, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Australia Wong yavuze ko we na Wang baganiriye ku kibazo cy'umwanditsi Yang Heng Jun ufungiye mu Bushinwa kuva mu 2019. Yafunzwe ashinjwa ubutasi. Urukiko rw'Ubushinwa mu kwezi kwa kabiri rwahaye Yang igihano gisubitse cy'urupfu. Penny Wang, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Australia, yagize ati:
The meeting was an opportunity for both the minister and I to exchange frank views on issues that matter to us.
Inama yari amahirwe kuri twembi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubushinwa Wang Yi nange ubwanjye yo kuganira tubwizanya ukuri ku bibazo twese bitureba. Twaganiriye ku gihano cya Dr. Yang Heng Jun. Nabwiye minisitiri w'ububanyi n'amahanga ko abanya-Australia batunguwe n'igihano yahawe kandi namugaragarije neza ko guverinoma ya Australia izakomeza kuvugira Dr. Yang ahari. Nanazamuye impungenge zacu ku bijyanye n'abandi banya-Australia bahawe igihano cy'urupfu. Nk'uko mubizi, Australia irwanya igihano cy'urupfu uko byamera kose kandi ku bantu bose.
Wonge yavuze ko yabwiye mugenzi we w'Ubushinwa ko abanya-Australia bumiwe bumvise amakuru y'igihano Yang yahawe. Uyu muyobozi yongeyeho ko yagaragaje impungenge ku burenganzira bwa muntu mu bice bitandukanye birimo Xinjiang, Tibet no muri Hong Kong. Uyu mutegarugori yanumvikanishije ko igihugu cye gihangayikishijwe bikomeye n'imyitwarire ibuze mu mutekano mu kigobe cya Taiwan no mu karere.
Barakoze bagenzi bacu, ejo ni mukankusi hamwe na Fidela Niyongabo ku makuru ijya nino ku isi baduteguriye bakabaheje kudushikiriza. Ayo mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresi ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya duca tuja mu gice ca kabiri cano makuru ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afurika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuyahereye ku gisata c'ubutungane mu Rwanda. Ubutungane bw'ico gihugu gasabiye umenyesha makuru Paul Nkundi neza umunyororo w'imyaka 10 no gutanga ihadabu ya miliyoni 5 z'amanyarwanda. Nkundi neza yagirizwa ivyaha vyo gutangaza makuru y'ibihuha. Eric bagira ubusari muri sentare y'ibanze ya Nyarugenge ahabereye urubanza.
Ibyaho ubushinjacyaha burega uyu munyamakuru bishingiye ku biganiro yateguraga ku rundi rubanza rwa Dieudonné Ishimwe uzwi nka Prince Kidi wateguraga amarushanwa ya Nyampinga w'u Rwanda. Ni urubanza rwaburanishirijwe mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge. Bumurega ko yibasiye umwari Mutesi Jolly wigeze kubaho Nyampinga w'u Rwanda mu mwaka w'2016. Uyu niwe wavuze ko mu marushanwa ya Nyampinga w'u Rwanda haberamo ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Nkundi neza yabwiye umucamanza ko nta bihuha yatangaje kuko ibyo yakoraga byari mu rwego rw'akazi kandi agatangaza amakuru yariho y'ukuri. Yavuze ko byose bishingira ku magambo yavuze kuri Mutesi Jolly waharaniye ko abakobwa bitabiriye amarushanwa Nyampinga w'u Rwanda bahabwa ubutabera. Miss Jolly avuga ko bagiye bakorerwa ihohoterwa mu bihe bitandukanye. Ubushinjacyaha buvuga ko amagambo Nkundi neza yavuze kuri Mutesi yuzuye urwango. Urukiko rwashatse kumenya niba kwanga umuntu ubwabyo bigize icyaha. Ubushinjacyaha bwavuze ko ibyo Nkundi neza yavuze kuri Mutesi biterwa n'uburyo yabivuzemo. Busubiramo amagambo Nkundi neza agira ati kariya kantu nakagome. Ubushinjacyaha buvuga ko Mutesi ari umutangabuhamya mu rubanza bityo ko kumutera ubwoba byashoboraga gutuma n'abandi batangabuhamya batinya kuvuga ibyababayeho cyangwa ibyo bumvise. Ubushinjacyaha burega Nkundi neza ko yavuze ko Miss Jolly ari mafia agamije kugaragaza ko uwo mukobwa yuzuye urwango. Nkundi neza yiregura yavuze ko ibyaha ashinjwa byombi bishingira ku nkuru yakoze nk'umunyamakuru. Yavuze ko amagambo yavuze nk'umunyamakuru ari mu kazi nk'umuntu udasanzwe afitanye ibibazo na Miss Jolly. Yavuze ko Miss Shanita yatsindiye imodoka mu marushanwa ESC. Nkundi neza avuga ko yasubije ashingiye ku kuba Miss Jolly yarakinaga ku mubyimba Ishimwe Dieudonné ku ifungwa rye. Ashinja Jolly ko yisabaga binyanazimbwa kandi nawe yari Nyampinga w'u Rwanda akamufata nk'utagira ikinyabupfura. Mu magambo ye Nkundi neza yagize ati nazize gucengera cyane nkamenya amakuru menshi nkayatangaza ariko ntabwo ari ibihuha mu rubanza rwa Ishimwe Dieudonné. Nkundi neza hari amakuru avuga ko yagombye kumvirwa mu muhezo ku marushanwa ya Nyampinga w'u Rwanda. Avuga ko hari amakuru yavuye muri ayo marushanwa akagera ku rwego rwo hejuru bigatuma umukuru w'igihugu nawe ayibazaho. Ni urubanza rwakunze gusetsa bya hato na hato abarukurikiye. Nkundi neza avuga ko inkuru yakoraga zimwe muri zo zabaga zuje amarangamutima bishingiye ku makuru yabagafite kuri Miss Jolly na Prince Kid. Nkundi neza avuga ko amabwiriza agenga abanyamakuru mu mwuga wabo abategeka kugorora cyangwa gukosora inkuru. Akavuga ko umunyamakuru ari umuntu bityo ko ashobora gutangaza inkuru itari ukuri agasabwa kuyikosora kandi yabyubahirije. Kubatanga buhamya ubushinjacyaha bumurega ko yashyize ku karubanda yarabarindiye umutekano. Mu rubanza rwa Prince Kid umunyamakuru Nkundi neza avuga ko bwagombye kuba bumumuhera igihembo kuko yabikoraga atizeye ko ari abatanga buhamya ba nyabo. Ubushinjacyaha bugasanga yarabushimiye aho bwababaraga. Avuga ko ibyo yakoraga byose byari mu nyungu za rubanda kuko urubanza rwa Prince Kid rutari rusanzwe. Ku gihano cyo gufunga imyaka 10 muri gereza no gutanga ihazabu ya miliyoni 5 uregwa yasabye ko cyakurwaho. Yanasabye ko urukiko rubibonye ukundi rwamukatira igihano gisubitse. Umunyamategeko Jean Paul Ibambe yavuze ko guhana ibyaha byo gusebanya byabangamira ingingo yo gutanga ibitekerezo mu bwisanzure ashingiye ku masezerano mpuzamahanga u Rwanda rwashyizeho imikono. Yavuze ko ibyaha Nkundi neza aregwa byakagombye kuburanishirizwa mu mpanza z'imbonezamubano. Umunyamategeko Bayisabe Ernest nawe afatanyije na mugenzi we yasabye kuzareba kubyo amategeko ateganya ku bikorwa birebana no guhohotera uwatanze amakuru. Yabifashe nk'ibitarabayeho kuko Nkundi neza atakoreshaga ngo yirukane Miss Jolly ku kazi cyangwa ngo amuhagarike. Abamwunganira bombi bamusabiye kuzagirwa umwere. Ijwi ry'Amerika ryashatse kumenya icyo Miss Jolly ufatwa nka nyirabayazana wo gufungisha umunyamakuru Jean Paul Nkundi neza muri hanganira umurongo wa telefone ngendanwa utari umeze neza.
Iyo dosiye iri mu nzego ibaza kurikirana mu nzego ntabwo ari ngewe mwiza wo kubaza ikibazo cyacu ari mu maboko y'inzego mubaze inzego bishyane mu nzego.
Ko ari urubanza ruri kugana ku musozo?
Ko nari ubushinjacyaha nta nari ribo urabanduye iki?
Ariko washyizwe mu majwi?
Eric.
Yego.
Yes, iri mu bushinjacyaha mu nkiko mureke inzego zibikurikirane ari nabo murakoze.
Ku bwawe ntacyo washobora gutangaza?
Umunyamategeko Ernest Bayisabe avuga ko ibyo nkundi neza aregwa ari amakosa y'akazi atari ibyaha. Avuga ko mu mvugo za Mutesi harimo gukeka no gushidikanya kandi birengera uregwa. Yavuze ko ubushinjacyaha bwasabiye nkundi neza igihano kitabaho kandi ko umucamanza ku rwego rw'ibanze atagombye kurenza igihano cy'igifungo cy'imyaka itanu. Nkundi neza yatawe muri yombi mu mwaka w'2023. Ariyongera mu bandi banyamakuru babiri bafunzwe bazira ibyaha bikubiye mu biganiro byo ku muyoboro wa YouTube. Urukiko ruzafata umwanzuro ku itariki ya 18 z'ukwezi gutaha. Ehe, bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika, turabandanya n'amakuru y'uno mugoroba. Ikigo Maison Shalom gikorera mu gisata cyo gufasha imfubyi n'impunzi cemeza ko uburongozi bw'intara ya Cankuzo yo mu Burundi bwigaruriye amatongo n'amazu yacu ari muri iyo ntara. Maison Shalom ivuga ko ayo matongo n'amazu yari yayatijije ishyirahamwe ryitwa Rema Kibondo rifasha abana b'imfubyi yo mu ntara ya Cankuzo iri mu buseruko bw'u Burundi. Mu kiganiro nagiranye n'umupfasoni Marguerite Barankitse yatanguje ikigo Maison Shalom yagarutse ku muzi w'iki kibazo.
Twakorana mu Cankuzo n'amashyirahamwe araba abana tukaza tugatangira kuko navuga nti ibyo dufite ni ibyo gufasha abana bari bo bose. Nuko rero gufata nkaha Rema Kibondo umupfasoni yitwa Rufina ndamubwira nti twebwe dushaka ko atamwana n'umwe yogwa ruswa. Turababwira ati amatongo dufise aho dukorera namwe muzoza mufashe abana reka tubahe aho muzo kwimbura ibyo mugaburira abana. Twari dufise n'urusare runini ya mu Cankuzo hagati na paruwase y'Imuyaga yari yaradusabye kera batararonka paruwase yo mu Cankuzo bagahora bakoreramo ibikorwa by'urukundo. Igihe duhunze bo barabandanije kuko twebwe bari batwase byose. Nza numva rero ngo buramatari wo mu Cankuzo yari abatse aho hantu yaba yarahakoreye ibindi byo gufasha abantu bakenye. Mubi yari ahabatse acahagira amaparsele ari hamwe araha n'abagenzi. Nuko rero byagenze
iyo parcele mwari mwahaye Rema Kibondo ingana gute?
Ega ntiyari parcele ntoyi kera twarahakiriramwo ferme hari haniniya kuko washobora gukoreramwo imirima ugashobora gukoreramwo n'ubworozi.
Ayo matongo Maison Shalom yari yagariye Rema Kibondo canke yari yarabaye irayatiza Rema Kibondo?
Yarabatijije mugabo ico nari naratanze ntategera inzu abana babamo canke imirima y'abana ingene bashobora kwangaza abo bana n'imfubyi. Jewe ndafite amatitre de propriete ya Maison Shalom nabo babitwara nakurya nabo bagarutse barabaye imfubyi zo mu 2022 bakabasubiza ibintu byabo none ko atamburiza hita bazobidusubiza tubandanye igikorwa cy'urukundo twari twatanguye.
Ndabumva neza Maragarita Barankitse, uburongozi bw'intara ya Cankuzo rero bwatwaye amatongo butwara n'amazu mwari mwaratijije Rema Kibondo sa matongo gusa?
Yego, ni inzu ziri mu Cankuzo izo twari twapangishije utwo dufaranga twarafashe imfubyi y'abana birukanywe batakigira iyo barya babirukanye igihe batoye inzu yanjye igihe Reveriyana aje akayishyiramo iyindi shyirahamwe marukubesha rishyirahamwe harimo imbonerakure birirwa barijya ngo iby'umupira. Hanyuma abo bana bariko barangara ndagira ikigongwe ndavuga nti basi utwo dufaranga twanwaye mu mbere abo bana bashobore kubaho muga mu nyuma barabimenya ayo mafaranga barababwita sinzi uyatwara uwari we. Rero abo bana nagiye kubarebesha mu marerero y'impfubyi hanyuma nkatanga amahera. Ngomba kuvuga amarerero ayari yo kuko bohava babe bakurikirana noneho bakajya kubicirayo. Nibara ibintu ku isi bitarabaho aho igihugu ari cyo nyene abayobozi bategereza kurara impfubyi zabo abagowe babo bafata n'utwo bari bafite bakatubaha.
Maragarita barankitse, ikigiye gukurikira none n'icahe ayo matongo muzoreka bigende gutyo nyene, hari ico mutegekanya gukora byaba byoca muri rema kibondo canke bigaca mu ndongozi z'intara ya Cankuzo?
Na muti w'iyonka di kuko bijya bintu jewe nabihaye ibibondo by'Uburundi, nabihaye abapfakazi b'Iburundi, ababyeyi, nabihaye Abarundi. Abarundi bo nyene atari bo bahagurutse jewe nohaguruka iki erika, ntibanyaze lezo shadom, banyaze Abarundi babyumve neza. Murundi wese uri kubanyumva, muntu akunda igihugu camwibaru ku Murundi wese w'umutima, Umurundi ashaka ku igihugu isubira kugira idina mu makungu yo kwiyamiriza, agahaguruka ati ibyo nibara kandi tushyira hamwe mezo shalom yari yarabiduhaye. Uhaguruka uvuga ati ega hopitali nyema n'iyiwacu ake mudutanyisa n'amahera, kuko ibyo bintu mwabyubatse n'ibintu byose ake mubwira n'iby'iwacu, ake mutwangaza kuko ibi bintu nibyo baduhaye ngo tubeho nk'ibiremwa muntu bifise agateka ko bategerezwa kubahirizwa. Abo ndabihaye bunyene jewe none ko akacona nakuramwo novuga ngo ikibintu nakuramwo ubuntu zengwana n'ukugwanira ubuntu bw'abantu. Nubu abanyumva siniko nagwanira ibintu, niko nagwanira ko batoteje bakabuza k'umwana abaho k'umukenyezi abaho,
mumfasoni Marguerite barankitse mwatanguje ikigo Maison Shalom. Twashimire kuri kano kanya muha Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane mumfasoni Diane.
Ijwi ry'Amerika rero ryahamagaye buramatari w'intara ya Cankuzo Boniface Banyeza ko rimubaza ico avuga kuri iki kibazo. Mu kiganiro gito twakoranye kuri telefone yavuze ko hari umurwi uri kutohoza ku matongo yose gukira leta atari mu minwe yayo. Twamubajije nimba amatongo n'amazu ya Maison Shalom navyo biri mu biriko bikorwa ko amatohoza, aca tubwira ko iki kibazo yocishura ari uko tumuhaye indangamatongo y'amazu n'amatongo vyose Maison Shalom ivuga ko yanyazwe. Naho rero ikiyago twakoranye tumusaba ikiganiro kitaheze kuko telefone yiwe yaciye iva ku murongo. Mu butumwa bugufi buramatari wa Cankuzo Banyeza ko yaturungikiye mu rurimi rw'Igifaransa inyuma y'uko vyanse ko tubandanya kuvugana kuri telefone, yatwemereye ko twomurondera mu ndwiza akagira ico avuga amaze gutororokanya amakuru yose. Tuzosura rero tumurondere mu ndwiza kugira twumve ico azotangaza, namwe tuzoca duheza tubabwira uko yatubariye. Amakuru y'Afurika duce tuyabandaniriza muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, ahabwe bamwe mu baharanira uburenganzira bw'abagore n'abana mu ntara ya Kivu ya Ruguru basaba president w'ico gihugu Felix Tshisekedi kuganira n'umurwi wa M23 kandi ngo bidatevye. Hari abandi basanga yamara ibiganiro bidashobora guheza intambara ibandanya kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Menyesha amakuru Jimmy Shukrani bakomera yavuganye n'impande zose.
Aba bagore bemeza neza ko barambiwe intambara za buri munsi zitana ubuzima bw'abaturage muri Kongo. Nyamara hari abandi batakibona uko bajya mu mirimo yabo ya buri munsi kubera icyo babaterwa no kuba uduce twabo tuyobowe n'inyeshyamba za M23. Abavuganye na Radio Ijwi ry'Amerika bavuga ko kuba intambara zidashyira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane mu duce two mu burasirazuba bw'igihugu, ari ukubera hatabaho ibiganiro byimbitse kugira ngo impande zombi zumvikane kuri iki kibazo. Aya mashyirahamwe avuga ko kugeza ubu Kongo igoranye cyane kuyigaruramo umutekano ukoresheje imbunda ku rwego rumwe cyangwa urundi. Madamu Pasi Mubalama ni umuyobozi wa Ed Profen, rimwe mu mashyirahamwe aharanira uburenganzira bw'abagore mu ntara ya Kivu ya Ruguru.
Perezida wacu Tshisekedi agomba gushakisha igisubizo kirambye kandi vuba byihuse ku bibazo by'umutekano mu gihugu. Iyo abayobozi bavuga ko badashobora kuganira na M23, gatatu twebwe ntabwo tubibona kimwe. Ese buriya bazi umubare w'abagore bafatwa ku ngufu n'abantu bamaze kugirwa imfubyi n'intambara mu burasirazuba? Iyo banga kugirana ibiganiro na M23 dutekereza icyo bizatanga nyuma tukakibura, kuko ku rugamba nta kirimo gukorwa rwose. Turasaba ko habaho ibiganiro ku mpande zombi intambara ikarangira, ariya mamiliyoni y'abaturage bari mu nkambi z'impunzi batagira ibyo kurya bagasubira iwabo.
Uretse we, hari n'abagenzi be bavuga ko aho intambara igeze inzira y'imbundi idashobora gukemura ikibazo cy'umutekano muke muri Congo, cyane cya M23 irwanya FARDC. Bavuga ko kuba intambara idashira ari ukubera inzira y'ibiganiro idahabwa agaciro ku ruhande rwa leta ya Congo.
Abayobozi bacu bagakwiye kureba kure bagakurikirana ibi bintu vuba byihuse, kuko abantu barashirira mu nkambi z'impunzi. Ntabwo twiyumvisha impamvu banga kujya mu biganiro tena no ku rugamba ntibashyiye M23. Ibi tubyibaza kenshi tukabiburira igisubizo. Nyamara inzira y'ibiganiro irangiza intambara vuba na bwangu. Muri ibyo byose twebwe inzira iyo ariyo yose perezida yakoresha kugira ngo amahoro agaruke twayemera rwose. Kandi ubu ngubu iyo tubona yashoboka cyane n'iy'ibiganiro. Nibagire rero baganire bombi, ubundi abaturage dusubire mu byacu.
Twasaba ko baducyure iwacu cyangwa bakadufasha bo bagahitana.
Nubwo bimeze bityo, hari urundi ruhande rutitiriza ko FRDC yakongera ibitero by'ubutitsa ku birindiro bya M23, bityo umutekano ugasagamba mu bakongomani. Madamu Nema Serutoki, uyoboye ishyirahamwe ry'abagore bahunze imirwano baturutse mu teritwari ya Rucuru, asobanura impamvu ibiganiro ku mpande zombi bidashobora gutanga umusaruro ku kibazo cy'umutekano muri Congo.
Nge ku bwanjye intambara toyoshira hejuru y'ibiganiro, kuko atari ubwa mbere bakora ibiganiro. Baje mu 2003 baraza ni RCD. Mu RCD bamaze kuza, maze harabaho ibiganiro. Ababa bari gukora mu administration barasigara mu administration, ababa ari abasirikari baraguma kuba abasirikari. Kandi rero babona n'amaposte meza cyane no mu ransenyema, barajya mu ransenyema barabahereza tena amaposte meza cyane. Abari abasoda banarabera abasoda, abari mu administration barabera mu administration. Abo bandi bari kuza bari kuvahe.
Abayobozi batandukanye barimo n'umukuru w'igihugu batangaje ko leta ya Congo idashobora kugirana ibiganiro ibyo aribyo byose n'inyeshyamba za M23 leta ya Congo ifata nk'umutwe w'iterabwoba ubangamira abaturage binyuze mu bikorwa bitandukanye bya gisirikare. Perezida Felix Tshisekedi we yakomeje kumvikanisha ko we n'igihugu cye badashobora kuganira na M23, ahubwo ko bakeneye kugirana ibiganiro na mugenzi w'u Rwanda bwana Kagame.
Umuryango mpuzamahanga ukomeza kurebera ibibera mu gihugu cyacu, ariko twebwe ntabwo ibyo tubyitayeho. Ahubwo ikiturangaje imbere ni ukurwanya M23. Murabizi ko ari umutwe urwanya igisirikare cyacu. Ibyo bo bashaka ko twebwe guverinoma tuganira nabo, ibyo ntibyashoboka rwose abe na gato. Ibyo mvuga nge ndabizi cyane kurusha uko umwe mubitekereza.
M23 nayo ku ruhande rwayo ikomeje gushimangira ko igihe cyose leta ya Congo itemera kwicara ngo iganire nabo itazashyira imbunda hasi. Majoro Wilingoma, umuvugizi wa gisirikare wa M23, yumvikanishije ko igihe cyari cyo cyose Kinshasa itemeye kugirana ibiganiro na M23, intambara izakomeza mu rwego rwo kubohora uduce twibasiwe n'icyo yise ivangura mu Banyekongo. Bumvikanisha ko batarwanira kwigarurira amateritwari ya Congo. Hagati aho, imirwano yakomereje mu teritwari ya Masisi kuwa kabiri ushize mu nkengero z'umujyi muto wa Sake, aho FARDC na wazalendo batanaga mu mitwe n'inyeshyamba za M23. Iyo mirwano yabereye mu misozi ya Kabase na Ndumba, imisozi ikora kuri santere ya Shasha na Kiroce, hanyura umuhanda mugaruva goma uja mu ntara ya Kivu yepfo unyuze Sake mu teritwari ya Masisi. Amakuru Ijwi ry'Amerika rikura muri ako gace yemeza ko kugeza ubu ibikorwa byose bikorerwa muri uyu muhanda bifunze. Jimmy Shukrani bakomera, Ijwi ry'Amerika igoma.
Jimmy Shukrani bakomera igoma, urakoze cyane kuri iyo nkuru waduteguriye. Ni nayo duce dusozera ko amakuru yacu y'uno mugoroba. Kuri micro aha Washington DC muri studio ya gatanu ari kumwe na Diana Ninahazwe, muhinga bw'izyuma Nadia Taha, hamwe na engineer Bob twakoranye. Bakoze neza ku izina ry'abagenzi bacu bose, cyane cyane ekipe y'uno mugoroba. Tubifurije kubandanya mugira ibihe byiza aho muherereye hose, mugira ijoro ryiza, murara hajyana hatara ryana harare gidare umwansa hanje turasura makuru yo mu gitondo.